yacu iturukorera ibyiza
kusonje tip 257 nakubwira ko ni CW the best influencer extra motivate no munsi naja naje kwirabira aba bakinyi ba ninde wa mutamuzo mwe muzikwa afise impano zitandukanye hamba byo gutwenza abantu muri cyaganiriro ninde cyabiciye kwiracika mu Burundi kuri televiziyo muri magiye mubona kwa mutama mwakunze cyane azi kwizina rya Munyare naje sanga harimo rakitingi yamusanzeho rero ashe ngumane naje turabiko yemera gusa wenda zaremera ari maro turimba tw'Imana mwamaze gutumva hari muta namahoro muta muta mahoro kamuta
namahoro ariko muratugoye
komona kayaje urabona ko muri mu bikogo
ego turi mu bikogo ariko ndategura karirimbo ko gushimagiza imana
oh imana ishime nanjye urabona navuye kure rero navuze tire kanje korona mutama nari navuye no muhira muzehe nabaronde nababuze
waturonde
ego nshiki tuma abanyo ryanze ngahasanze muri mu bikogo kabisa ariko munyihanganire
none ko mutaduteguje
oya urumba twasanze turi mu kazi turavuga ati yore duje ngaha reka tutana kandi turagerageje kubarondira ku telefone nitwa batoye byoroshye cyo tuvuga ati reka rero turabe duve kugenda ariko imana ishime ko tubasanze ngaha mutaba
yego nta kundi natwe kandi twari ko turategura kare ariko muraduciriyemo ahubwo namba ari ivyuvuga bivuge ningogana ningo
nana karimba muri ko mnategura kavuga gute
banza karimba tuvuga na karimba gushimagiza imana gushima ivyiza imana idukorera
karimba twumeka twitaba
ivyiza iyo mana ingorera sinoshobora kubiharura ivyiza iyo mana igukorera niwoshobora kubiharura woharura no harura twonanirwa woharura no harura twosigwa
mbega mutama ko se twumenyereye mu kiganiro cya ninde mbega no kuri musanzu w'umuririmbyi
ndaririmba ndaririmba turimba tw'Imana gushimagiza Imana
ego
impande gukina ninde ndakina mbere n'amakomedi ari mu ijambo ry'Imana kandi ego
amakomedi ari mu ijambo ry'Imana none ngira nka akakomedi kandi mu ijambo ry'Imana
hari yakandi ukame kavuga ngo mbega Munyare yarabonye Yesu
none yarabonye nyene
ehe naramubonye
gute
ehe urazura ukaka komedi kacuka bikwereka uraze kwandika kuri YouTube wandike uti ngo Munyare nango yarabonye Yesu utochubiwe ningi namubonye
waramibone neza neza
aha
kume Munyare asanzwe afise nahashi kugwa byiwe imbuga ngurukana
ndafise urubuga rwiwanje rwitwa deho Munyare ntwenze nibutse wanditse ntwenze nibutse bibona byose
none deho Munyare uvuze ngo deho Munyare usanzwe bitwa deho Munyare nyene cyanke amazina yawe
amazina yanje ni deho ndaruzaniye abafite ibanyise ndaruzaniye ariko rero nubwo bayise ndaruzaniye naciye ndarihindura narihinduye gute ntandume nashizemo ntandume nakuyemo bavuze ngo ndaruzaniye ntibavuze ugo ariko
oya
nje nashyira nshiraho urukundo ni ndaruzaniye rero urukundo namba bazaniye urupfu namba bazaniye ibiki ntibambaze
oza bari bazo kunanya urwango na
oya naravyase ngo ntabwo bavuze nabo nyine ntabwo bavuze bati ndaruzaniye nje nashyira nongeramwo urukundo
ego mbe bashya deo twamenye cyane nka Munyare mu kiganiro ni nyinde bo mwebwe mwatanguye kina muri ninde ryari cyanki muba muri mu bayitanguje gamutama ko muri
usanzwe ngo mu baritanguje uretse cyo gese ndayibandanije natangura haraheze nk'imyaka ibiri ntarimo hanyuma sura kwitangura ubugira kabiri
icyo gihe mwari mwameze nk'abavamwe muri iyo myaka
yego twari twameze arumuna ahantu twakorera hari urugendo rurerure
yego
kuvino gashikantu bito mu kabanga ahantu kure cyane hameje gero mba ndabivuyemwo hamanza gutanguza uwundi mu kugira kabiri ucuza wunganyiro wakorera aho handi twari twatanguye
none uwundi mu kugira kabiri wakorera hehe muretse gukorera ikabanga umba hari akagendo karekare uwundi mu kugira kabiri waciye ukorera
hehe ukorera ngaha kuri komine giheta
mbashiganiro ninde mwamwagitanguje ryari neza neza twavuga ko
ikiganiro ninde dufatiye muri icyo gihe cyatangura hari habaye isabukuru bari nko mu 78 gutyo canke 7 sinibuka neza habaye isabukuru y'ugwaruka amarira bari bayoboye komine icyo gihe bacha baravuga bati kugira ngo dushobore kuzotsinda abandi turondere teatre gutyo gihe amateatre ntihari bwatangire gukinwa n'abantu bari bo bose akimwe n'abantu bize abantu bo mu gisagara cyanye ama rero baravuga rero bati reka rero dukore teatre bizotuma tuheza tukaronka umwanya mwiza bayikoze rero yacironka umwanya mwiza iragenda hariya mu gisagara cha Bujumbura abantu barayishima byarabandanije rero nakubwiye ko je navuye ndamvamwo urumva maze kuvamo rero subira gutanguza ubundi mugwiriro uje ari mushasha bacha bikorera hamwe byose bigacha bitanga ibiganiro kuri radio na televizion bamwe bagatanga bibiri abandi bagatanga bibiri tugera dukuranwa kandi ukeneye abakinyu kagenda ukabakira hari numugumwe mugabo urimwo imigwi ibiri
none umunsi racari imigwi ibiri nyene
ahego ni imigwi ibiri kandi korana
bebasha mu batanguje ico gihe mu bo mwari mwatangura nti twovuga mu batanguje ico iganiro ninde ubu ho bahari habakihari
hari haba kihari hari haba kihari rabona muyitwa itwa sindimwo itwa sindimwo irindi ni Rehoporo hari hundi itwa ufise ubwarunwa bwishi kuvuna mwibagi hari ho nabandi wa mukenyezi umwe bavuga ngo ni Yesu ngo Maria Mawe ya itwa Adrienne aracari ho naho nyine usanga rimwe ashobora gukikwa namagara ariko barameze neza arashobora no gukina
ego none turiko turaraba mu biganiro ninde muri sho gihe mwagitangura turetse n'ubunyire turabona yuko ari kiganiro kigaragaramwo abantu nyene bibera aha nyene aha kugatumba nyene bagasha mu kugikina bya biborohera mu gihe n'ubuhinga
biratworohera biratworohera tureza tukaraba ibintu bibabi bikenewe bibabikenewe tukaraba ari sho tugomba guhanura ari sho tugomba kuvuga tukaraba ibyo bijanye tukagikora rero ubu tukavuga tuti namba hari nkaratusi woteri nkaratusi zoshora kubanziza zokunda ino tukabigira mu gikindi tukerekana umuntu ya ari karabiba inkaratusi tukarasana ubuntu agomba kumugwanya bakamwanya ati oyi areka dutere inkaratusi zirakine mu bidukikije ukusanga dukemye ikiganiro rero
yego bashya ubu gihe mukibitangura ko no vuga ati ngumeze umushashu uratera amavu ntavyo mwari mumenyereye ibintu by'amakamera n'ibiki n'ibiki canke kwibona umbonesha kure ngo mutembere mu kibano ubwo byaraboroheye gabasha abantu babaraho ku matelevizyo bakabwira ngo mwagize nte
mu bisanzwe ntivyoroshe cyane kuko benshi bamwe ntibavyumva kandi hari n'ababuri byo twari ko turakina ngo bakibaza none ubu kumenga ntibavugira ibintu bijanye n'ibyo abantu basanzwe bagira bakibaza bati mwakaro bakabona uri kumwe n'umukobwa agakobwa kiri gato we kuri burakuze bati none bigenze gute none hafata wa mugore wiwe niko byashobora kumenya ariko no bahavye babibona neza ko ari igikino kandi cigisha gihanura
ubwo abakenyezi banyu hoho nimba mutajanwa abakenyezi banyu ubwo ntibabisizemo uraho bakavuga ati sha umugabo wanje bijya bintu aza kujamo kumbe bizohava bimwosha nabi ahafatwa ngo yajya bikire
nko mu ntango bashobora kuba baravyiyumvira ariko rero bacabona mu maguru masha ko atari ibyo turimo bashobora ko ari igikino ego igikino kirimo impanuro mbere bashava bikunda akatubwira ati atereka bijya muradufasha kugira twubake neza
ego none turiko turaraba yuko mu batanguye ico gikino niwo barahari n'ubu abari hejuru nkamwe mwarabona yuko imyaka simike ndabasha mwa muri ko muraforo mu rundi gwaruka ruzobasubirira bariko baraduga baturira muri uwo mugo
ego sinzi ko rura bikiganiro zona mwa basore ego harimo abasore n'ukuri harimo inkumi bashasha tuzatukena tubamenyeza tubamenyereza kugira ngo akore inkono kwedukora kandi bariko barabimenyera
none ubwo igikino ninde ko twumvise yuko coba kiva muri komine giheta nibo bonye ne barekuriwe kuja muri ico gikino canke abo Burundi bwose bagomba bakora antene bakavuga ati ni ninde iva nkibururi ni ninde iva nko ahantu yindi ntara yayo yose turese mu gihe
urumva nubundi gira ngo waravye neza abantu bakina binegya dukina ni beshi cyane mugabo rero
abandi bayitaniye
ntibayitaniye nduvuga abane babikeneye kubikora bazobikora mu barondere irindi zina baryiyite kandi bizaba ari byiza hamaro twe dufitaniye amasayitsa na radio televiziyo abo bandi bashobora gukora ngira ngo ntawo babuza ego birashoboka
mutama tugushimire rero tugushimire twongere tuvuge ati murakoze kutwigorera kuturana ko tubaciriye
murakoze no hanyuma muze mugaruke mwaduteguje twabiteguriye neza kugira dushobore kuyaga neza na ko nyene wambajije na wewe twiki no
jewe bo jewe ni bisi do brave
the best bisi do brave iragoye kubivuga nka yandi gutaka Hakele mutami tunabyo no shobora.
Ni umunyamwete banyita motiva.
Motiva.
Kuva kuri Angel TV Desa Sengani Set.
Angel TV
Desa Sengani Set.
Desa Sengani Set.
Igitega.
Haha.
Ego. Tubabwiye rero muhandanye mugira subscribe bakunzi ba Angel TV Desa Sengani Set mugire subscribe kuri ya sheni ya wa mutami.
Sheni yanje ayigire ko ni ntwenze nibutse. Deo Munyare ntwenze nibutse naho kwandika ntwenze nibutse gusa uzozubona ibintu byanje biriko biraza hama ngo bagukora n'ibindi byinshi wagira utuntu yo nterera erega harimo ijambo ry'Imana baba pasitori baba nsenyeri bazane dukora igikorwa cy'Imana n'abapatiri nyene bose baze dukora ijambo ry'Imana n'ukuri none mbega bazonterera ryari abo bazonterera isanduku bari bararangira yego
abanze
banze bari ko ayo masanduku yo ndazikora imeshi
mugaba tera inkunga kugira ngo ijambo ry'Imana
ibanze ryamamare abo banyaruke ningo gadukurikirwa c'Imana
yego
yego nuko
yego wamumvise rero umukunzi wa Njo TV ni wa mutamane ne cyako handi kuri ya page yakubwira
ugire
subscribe ndagusabye tuzubona ibigo kwa vyiwe
yego cyane
natwa turirimba tuguheza gire bikomeye naje kuri Ejo tibiza
sangaseti ariyo nakandi nyina
bandaniza
akavuga ino nakandi kano
gashire ko nakonye
eh ubwo twenga kuravura kufasha no kuruhuka kandi kuranonora twenga dutwenge ariko ndakwibutse gukora ivyiza twenga dutwenge ariko ndakwibutse kumvira umuremyi gutwenga birafasha
ariko umukuzi urikora kuri kera ngiro kandi ntugende kuri yapaje gutwenga birafasha bindura ubuzima
yego
tusezera abantu re hariye Mani guheza gire. Ciao, ciao.
Tulabonani.